kwakira overe ariyo ari itunganya kubuza kwa mahera yenda
nwa Rudoviko gwa gasore
ariko rero muri byo tora watsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyine badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose nico gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi kuko nyine ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere
abandanya avuga ko intsinzi y'icyo gihe mu 1931 ari intsinzi ya demokarasi y'ukuri abarundi ngo bipfuza ubutungane bw'ukuri no gukemurirwa ibibazo by'amatongo guteza imbere abato bato n'abakene kongereza ubutunzi bw'igihugu ibibazo by'amashure n'ibindi kwa gasara kipfuza ko umuntu wese ari mu Burundi agira ati leta ikaba umubyeyi ahumuriza bose
igitsinzi uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri ubu rero ubuti bw'uburageze bwo kwihweza ibibazo byerekeye Burundi ibyo bibazo murabizi namwe hari ukongereza itunga ry'igihugu hari biraba amatongo yanyu hari biraba guteza imbere abato bato n'abakene hari byerekeye amashuri n'ibindi tuzogerageza kwitaba ibyo bibazo byose nk'uko bibereye icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira
nk'uko byagiye bivugwa na bamwe mu banyagihugu uyu munsi ngo uhimbazwe abanyagihugu bugarijwe n'ubukene butagira izina ngo bitewe no kubura ubutegetsi nyabwo buhagararira abarundi bose ngo hakugira ashi nk'uko yabyipfuza gwa gasore abarundi ngo bararushye ngo bipfuza icyo bakura ko urushyo rw'intwaro bikoreye bamwe muri bo bakaguma babona ko abarundi ubwabo aribo bakwiye guhaguruka bakagwanira agateka kabo badasiba kwambugwa n'intwaro rikomoka kuri CNDD-FDD.
Urakoze Ninette Nancy Mutoni kuri iyo nkuru uhejeje kudushikiriza. Umuganwa Rudoviko gwa gasore inyuma y'intsinzi y'umugambwe iprona yo mu mwaka w'1961 yasabye abanywanyi w'uwo mugambwe kutishima no kudashira isoni icyo ngo gicyoza iteka ry'u Burundi itegeko ry'uwo mugambwe akaba kwari uguhana bishimitse umunywanyi wese w'umugambwe iprona yari guhagarika umutima umuntu wari we wese imihimbiri abasuma n'abambuzi yaraba gabishije ko baramutse bafashwe nabo nyene bazohanwa nyaguhanwa kurikira umuganwa atari umugani Rudoviko gwa gasore
ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi ba iprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe nimugwirize inshuti umugambwe wacu nimugwane mu nda nabo mwahura muhiganwa ntimwishime ntimushire isoni abategeka umugambwe w'abadasigana bazokwereka abari muri bo kuyo mugambwe urondera gufasoni n'umubano mwiza nta na rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni ricyoza iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye neza ya bose ridushishikare rero tuyirondere umudasigana rero azoramuka ahagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi cyabure abo bidasangiye umugambwe azobagirinye nabi cyane mu Burundi kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa
abanyagihugu babona ko iragi ryagwa gasore ritigeze rikurikizwa n'abategetsi bamaze gukuranwa mu kurongora Burundi muri kino giheho abarongoye umugambwe utegeka CNDD-FDD banganisha uwo mugambwe n'igihugu abanywanyi b'uwo mugambwe harimwo imbonerakure bahawe kwica uwo bashatse bakareka uwo bashatse itunga ry'igihugu abarisahura bya nyabyo byaranse ko bakurikiranwa ngo bahanwe abo banyagihugu basaba abarundi bose kuja hamwe bashireho ubutungane bukora kuri bose harimwe abasahura itunga ry'igihugu ntibabe aribo baguma ari baganda sabwa abanyagihugu bariko bicwa n'ubukene n'inzara.
Patiri Olivier Ndayikengurukiye wo mu muryango wa Patiri bitwa Missionnaire d'Afrique yari yanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi mu ijoro ry'uwa gatanu igenekerezo rya kane gitugutu no mwaka w'2024 yarayarekuwe nyuma y'indwi yose ariko aborezwa igufa mu iperereza ry'u Burundi ubari karavugwa. Tubibutse ko Patiri Olivier yanyurujwe yavuye mu gisagara cha Bujumbura kuramutsa mwene wabo mugihe ariko asu bira mu kigo cy'abapadiri kirikiriri. Uwo musaseredoti akaba asanzwe avuka muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura abenshi bita Bujumbura Hihare. Muri kino gihe arangurira ubutumwa mu gihugu cya Mozambique akaba yaramaze iminsi mike ashitse mu Burundi aje kuramukanya. Akanyamuneza rero kari kenshi mu bakristu katolika uyu munsi mu kiringo cyo gukenguruka bahejeje kumva iyo nkuru nziza yirekugwa ry'uwo mupatiri.
Kugenda ndashima oya sinovyo bakuka kugenda ndagushimye we mana wambaye byose cyane.
Bamwe mu bakristu katolika basaba ubutungane kuri iryo hohoterwa ryakorewe uwo musaserdoti. Atari uko leta y'u Burundi yama yihayako yashize Imana imbere ngo yari ikwiye gusaba ikigongwe Ekleziya Katolika urako kabi ikorera Abarundi ikongera ikarekura n'abandi bose bariko babonera amahano mu iperereza naho iryo perereza ribihakana. N'ibya patiri iryo perereza ryari ryabihakanye ariko ryagondojwe na Ekleziya Katolika rirarekura uwo musaserdoti wayo. Icyo rero ku bwabo bakristu ngo ni ikimenyetso kitabesha kwa Barundi bayogejwe n'iperereza. Abanyagihugu ngo nibave hasi basubirize intwaro iguma ibahekura igafatanwa itonga ikanka no kwigaya ariko ikaguma ibesha ko yashize Imana imbere. Reka tubanze dusabe mu buhinga bw'ibyuma batumirira mate inyuma y'akaruhuko duca tubandanya n'amakuru ya radio Haguruka.
Bari icese gisome na inabeza.
Mwari mwabyumvise navyo nyene mu ncamake hari bisasu ntezwa ntoke bine aho muri ako gace. Icatangaje abanyagihugu ni ingene abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano bahashitse ariko iyo mbonera kure ikaba itigeze ihagarikwa ngo ikogwe kw'amatohoza. Bamwe n'abandi bumvise ibyo byabaye muri zone Marambya komine Mutimbuzi babona ko ibigwanisho umugambwe CNDD-FDD wakwiragije mu mbonera kure ari Abarundi ubwabo bazoza ivyaka igihe bazohindura intwaro ihari muri kino gihe. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima.
Ibyo bisasu ntezwa ntoki bita grenade mu Gifaransa vyatowe neza na neza mu gacimbiri mucanga ku mutumba wa 13 Marambya muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Hari kumutaga wo ku munsi wa kane ugwiye ndwe turiko turasozera igenekerezo ry'icumi gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Amakuru atangwa n'ababibonye ashikiriza ko izo grenade nshasha zatowe mu itongo ryegukira uwurongoye imbonerakure aho muri ako gace, aho ngo zazuwe n'umunyagihugu yariko ararima. Uyu munyagihugu aba aho ku mutumba wa 13 Maranzya arigana uko vyagenze.
Twese abenegihugu tuba ku mutumba wa 13 Maranzya mu gacimbiri mu canga turatewe impungenge n'ibigwanisho vyatowe ku musi wa kane, bikaba vyatowe inyuma y'inzu y'ubutwari mbonerakure n'aho gacimbiri kitwa Nikiza Augustin. Umuntu yariko ararima ashatse grenade zine nshasha biboneka ko ari ziheruka kwamuka vuba vuba. Izo grenade amaze kuzisura yaciye atabaza abenegihugu muri ako gacimbiri, aca aseruka uwitwa Gahungu Ezekiel. Amaze kuhashika nawe aca aterefona uwo Nikiza Augustin, yaciye azanana n'umugenzi witwa Mbonyi atazira wapeje.
Ivyo bisasu bimaze gushigwa ahabona uwo arongoye imbonerakure mu gacimbiri mu canga ari kumwe na mugenzi we ngo bashitse bitangaza, baca bihutira kubimenyesha kuri komine. Mu gihe abapolisi batinye gutora ivyo bigwanisho bibaza ko vyo